Nikono, nasema cheza renge, wanangu cheza renge, wanangu cheza renge, wanangu cheza renge, nikono tu 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 nikono kama usiwafuata labda utakiwa una hela ya usinifuate kwenye starehe usije ukanipa takupata fu kwenye kubusti kiwa gala niko na juu wote twende 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 wote twende wote twende wote niko na juu twende 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 twende